mukije ncuti n'amakunzi mandanya mudukurikirana kuri televiziyo HOMEWOOD TV ndetse tukatwifuje nikaze mugana cucu no munsi. Kuri mikro muri kumwe na GYSLAINE GATEKA ndetse kandi kumwe na mugenzanje bajye bakitwa gute? Ya Nancy rero akaba ari mugenzanje kuri televiziyo HOMEWOOD TV ndetse tukatuba menyesheje ko mugiye guhaga ibintu byiza cyane kuri HOMEWOOD TV binyuranye cyane n'ibyo mwari musanze muhaga. Nancy washobora kubacishiriza ko ibintu bishaje cyane bagiye kwitega kuri HOMEWOOD TV.
Genzanje Jisreni urakoze kumi jambo hama kuri HOMEWOOD TV nkuko yabivuze tugiye kubashikiriza ibintu bitandukanye n'ibyo mwahora mubona kuri HOMEWOOD TV bahora bacisha ko ibintu bijanye n'amafilme ibintu bitandukanye ariko kuri HOMEWOOD TV tuje mu yindi ntambwe iteye ubwoba dutera tuje imbere kandi dukayangana kuri HOMEWOOD TV tugiye kubashikiriza ibiganiro bibiri tutanguranye n'ibiganiro bibiri kimwe cya mbere home vibes. Home vibes ni kiganiro gitesa kandi gose ikindi cya kabiri ni kiganiro mumbarize mugume mudukurikirana tubasigurire ibiganiro byacu.
Nancy cyane mbega turashobora kumenya hano hari abantu nkabene baje we ntazi mbega home vibes ni giki?
Nkuko nabivuze home vibes ni kiganiro kiri yo mana sinzi kera no kibasigurira mutarabona ibiri imbere navuze ko dutera tujye imbere kandi dukayangana mu bwiza buri hejuru rwose. Home vibes ni kiganiro dushira ku mugaragaro impano z'abantu bagaragaza impano zabo tukabafasha kubagirisha ama interview menshi bakamenyekanisha ibiganiro byabo bakomedie bakajamwo abaririmbyi nitwakumiriwe ari wese gospel baraja imiziki nye nitumenyereye bakajamwo. Bon umva home vibes ni abari novuga ni ensemble y'abantu bafise amatala bakwiye gushira ahabona hama bon nkuko nabivuze ko dutera tujya imbere ikiganiro mumbarize ko takimbaza ariko urabizi kuri mugenzanje nawe urashaka kugisigura ikiganiro mumbarize nacyo sinatahuye ibyo ari byo urashaka kumbariza nimba ari mbariza mbarize ntumbaze ni mbari mbarize
ni ikiganiro mumbarize nuvuga ni iganiro kizoharagiha uburyo cyangwa se akaryo umufanzi wari wese wa HOMEWOOD TV kugira ngo ashobore gushikiriza ikibazo yipfuza niba ushobora gucerekeza kuri Nancy nawe uzaba ucerekeza kuri Nancy nta kibazo nzamutuma kugira ngo ndakubarize icyo kiganiro cyawe icyo kibazo cyawe hama ikiganiro mumbarize uzobaza niba ari umustade ushaka kubaza nk'uko twabibonye muri home vibes tuzora dutumira abanyempano batandukanye urashobora kubona umunyempano twatumiye muri ikiganiro home vibes hamukavuga ati ujye muririmbye nubwo Nancy canke GGM wajije ibiga njewe ndashobora kubana rimse akangonongono kuri iki kibazo ushobora kubaza ujya mu star ikiganiro rero mumbarize ni ikiganiro kizora giha akaryo wewe uri kuradukurikirana kuri HOMEWOOD TV kugira ngo ushobore kwandika muri commentaire yawe uvuge ikibazo ushaka ko tukubariza mu star ya Nancy nibaza ko ari ibyo hama ikiganiro mumbarize no vuga ngo mwacumvise ni iganiro home vibes mwacumvise kizora gicishwa ngaha nyene kuri HOMEWOOD TV bamuragira subscribe hama abipfuza kugaragaza impano zabo mufise karibu muri HOMEWOOD TV nabipfuza kuraba impano abarundi dufise karibu kuri HOMEWOOD TV ico tubasaba mugira ama subscribe kugira ngo mubandanye mubona ibintu byiza cyane bigiye kuza biraca kuri HOMEWOOD TV. Thank you.